Hallelujah, mamira. Hallelujah, hallelujah.
Kiongozi, utuongoze, asanti. God bless you. Bwana wabariki sana. God bless you.
Asanti. Yoni mzuri. Tuwapigie ni makofi mazuri. Shangrieni.